Enda kwanza fua makono kwa abana letea mimi chemist na bacteria hapa.
Fields of Africa Antibacterial Hand Wash, because your hands deserve the best.